Rotare nayo 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 umubisha wacu ninde umubisha wacu ninde ese niyo yabahari niyemwaro yabafite imenurutare nayo nayo Mwamba wetu